Ndabaramukije nongera ndabahikaze mu higaniro warubizi. Murabimenyereye muri kino higaniro tugenda tubayagira ku mateka y'abana bariya baba bakiri mu mpwemu canke bamaze gusezera isi. Uyu munsi tukaba tubashikana mu gihugu cha Argentine aho tubayagira ku mugabo yitwa Che Guevara. Yari intwari kuko yarafashije ibihugu bitari bike kwikura ko intwaro z'umukazo aha twovuga nka kiba. Che Guevara niwe yafashije Fidel Castro gushika ku butegetsi inyuma yo gusenyura intwaro ya Fulgencio Batista mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 59. Che Guevara hari amajambo yakunda kuvuga mu buzima. Akarorero yarigeze kuvuga ati iminsi yose iyo abantu bavyutse barasokoza imishatsi yabo bakayigorora. Ati none ni kubera iki mbega imitima yabo yo batayigorora? Byinshi kuri Che Guevara ni muri iki kiganiro. Ndi Izidore Habonimana akaba arije ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Reka ngire ko ngusaba gufyonda kuri subscribe kugira ngo ube mu bambere kuronka ibiganiro vyacu. Fyonda kandi kuri aho wakengera ikazi ruhande maze wibuke no kubisangiza abandi. Nkuko nabaze kubivuga tugiye kuyagira ku mugabo yitwa Che Guevara, ariko izina giwe ry'amavuka ni Ernesto Guevara. Yavutse ku igenekerezo rya 14 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 28, avukira mu gisagara cy'i Rosario mu gihugu cya Argentine. Che Guevara yari umwana w'imfura mu bana batanu bavukana, abahungu batatu n'abakobwa babiri. Ababyeyi biwe bava mu muryango ukize w'aba aristocrat. Afise imyaka itatu niho se yatangura kumwigisha urukino rwitwa jeu d'échec mu rurimi rw'Igifaransa. Arakwiga buke buke kugeza rero ku myaka 12 y'amavuka acatangura kuja mu mahiganwa. Ico gihe nyina we nta kindi yagenda akora atari kumwigisha ururimi rw'Igifaransa. Che Guevara yagiye amenyekana cyane bivanye n'ivyumviro vyiwe kenshi wasanga bitandukanye n'ivy'abandi. Kuva mu buto bwiwe Che Guevara yarifuza kuzoba umusirikare, ariko ishure yarakunda ivyigwa vya kahise ibiharuro cyo kimwe n'ivya politiki. Yatangwe kugira ingorane akiri umwana muto kuko ubuzima bwiwe bwose bwagiye buhungabanywa n'ingwara ya asima yaragwaye. Ariko nubwo vyaruko yarihata agakora ibitari bike. Nk'akarorero nubwo wumva yaragwaye iyo ngwara ntivyabujije ko aba umunonotsi akomeye. Yarabaye umukinyi akomeye wa rugby nubwo se wiwe we yaguma bimubuza. Aho mbere baranamuhaye n'akazina ka Fize bivanye n'ukuntu yari gihangange muri uwo mukino. Akiri mu buyabaga yaciye aja mu byo kwiga kuvuga ibyese ibicuba kugira ngo aze ariyorosha binatume yangwa ritamukarira. Niko rero guca atangura kwandika ibyese. Hambavu y'ivyo yari umuntu akomeye mu byo gufata amasanamu. Nayo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 48, Che Guevara acatangura ivyigwa vy'ubuganga mu gisagara ci Buenos Aires muri ico gihugu nyene ca Argentine. Niko guca yinjira mu mugwi wa rugby San Isidro Club wo mwihiganwa rya mbere muri ico gihugu, ariko ntiyahatevye. Uwo mugwi yaciye awuvamwo kuko se yaramwankiye kuguma awukinira. Gukina muri uwo mugwi vyasaba inguvu nyinshi bivanye rero na yangwara ya asima. Sacha agira ati ntivyokunda kuguma ukina muri uwo mugwi, aca mutwara ukina mu yindi migwi isanzwe. Muri iyo myaka niho Che Guevara yipfuza kubakana n'umwigeme yava mu muryango uteye imbere wo muri ico gihugu cha Argentine. Ariko abiwabo n'uwo mwigeme baranana bati ntaho vyakabaye ko umuntu wo mu muryango uteye imbere nk'uku yubakana n'umuntu wo mu muryango wanciyaho. Bimaze kugenda uko umugenzi wiwe Alberto Granado ubu akaba yakurikirana ivyigwa vya shimi acamugira inama yuko bosaba karuhuko anesabatike. Aka karakaruhuko umuntu yasaba maze akamara igihe cy'umwaka haba ku kazi adatonda, ariko ntahembwe. Gusa yabazi ko umunsi wose azogarukira ko azosubizwa mu kazi. Ngaho rero Che Guevara na Alberto baca baja mu byo kwitemberera. baciye muri Amerika y'Epfo aho ico womenya co ubwo rugendo rwabo bariko bifashisha ipikipiki nta ndege nta modoka bariko haba namba ubwo rugendo rukaba rwamaze amezi 9 yashitse Miami muri Shiri n'ahandi n'ahandi ni naho yahavuye yandikira igitabo yise urugendo rwo ku pikipiki en voyage à motocyclette Che Guevara acava I Venezuela aho yarageze yurira indege umushikana muri leta zunze ubumwe za Amerika kwigenekerezo rya 31 mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 952 casubira muri Argentine guheraheza amashuri y'ubuganga izo ngendo za Che Guevara zamutumye abona neza na neza uhugene ibihugu vyo muri Amerika y'Epfo vyakandamiza abanyagihugu kuri we yabona ko ariyo ntanduko y'ubukene bwari buhanze ivyo bihugu mu nyuma araheza abona ko kumbure ico bikuraho zoba inguvu z'umuheto maze kugaruka muri Argentine yaciye akwakwanya amashure acaronka urupapuro rw'umusindo kwigenekerezo rya 12 ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 953 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 955 yubakana na Hilda Gadea ariko ubu ntibamaranye igihe kinini babanye imyaka 4 gusa kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 959 Che Guevara yaciye yubakana na Aleida March uno bahavuye bavyarana abana bane ibyo kuja muri politike yabitanguye akiri umusore ico gihe yari yifadikanije n'abagwanya Juan Perón umukuru w'igihugu ca Argentine mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 955 Che Guevara ari muri Mexique yamenyanye na Fidel Castro wahoze ari umukuru w'igihugu cha Kiba cyo kimwe na mwene wabo Raúl Castro aha rero bacabaje inama hamwe kugira ngo batangure urugamba rwo gusenyura ubutegetsi bwa Fulgencio Batista igihe abagwanyi bari barongowe na Fidel Castro bashika muri Kiba bari kumwe na Che Guevara ico gihe abo bagabo baca batangura kurondera ku ruhande aha na hariya abandi bantu b'abanya Argentine babafasha iyo ntambara maze bahagenda babinjiza muri uwo mugwi wari urongowe na Fidel Castro nawe Che Guevara akaba yari umuhanuzi wiwe akomeye kandi ngo yarakomeye mu vya gisirikare Fidel Castro yagiriza uwatwara ko ariko asubiza inyuma igihugu haba mu by'ubutunzi indero ubwigenge ku banyagihugu n'ibindi nuko rero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 959 Fidel Castro na Che Guevara baba barashitse kuco bipfuza inyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa Fulgencio cyo gihe Fidel Castro acaba umukuru w'igihugu ariko na Che Guevara yaravyungukiyemo kuko nawe yaciye ashingwa amabanga yo kurongora banki nkuru y'igihugu yahereje ku umushikiranganje wa mbere bari kumwe na Fidel Castro barateza imbere igihugu imbere n'inyuma mu bisata byose abagabo baca barushirizaho gukundwa n'abanyagihugu bo mu mihinga itandukanye ivyiyumviro vyiwe ahanini byari bifatiye kuri Karl Marx yashaka kubikwiragiza no mu bindi bihugu haba mu gufasha ibihugu gukuraho intwaro z'agacinyizo nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 965 ku ntwaro ya Mobutu Sese Seko Kukungu Bendu wa Zabanga yaragiye muri Congo kugira ngo afashe guhagarika intwaro ya Mobutu ariko biranga yaranafashije kandi abatari bake kugwanira ibihugu vyabo aha twovuga nka Cape Verde Guinea-Bissau na Republika ya Guinea yatevye rero aja mu gihugu cha Bolivia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 967 ico gihe yaragiye gutanguza umugwi ugwana kugira ngo bakureho leta ya Bolivia uwo mugwi nkako yarawushinze ariko ntivyahavuye bimworohera gufata igihugu kakumwe babigira na Fidel Castro muri Bolivia vyaramwanikiye biranka vyasa nkuko yarashitse ku isimbo y'inuma kuko ndetse ko vyamwankiye gushikira ubutegetsi yahavuye anahasigirambo Bolivia ibifashijwemo na Amerika bamurondera nk'urushinge mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 967 abasirikare ba Bolivia baramufata niho rero kwigenekerezo rya 9 gitugutu uwo mwaka nyene kwitegeko ry'umukuru w'igihugu yaraswa umusirikare yaragiye kumurasa yamubwiye ati ntabwo bafise kukugiye kwica umubiri ati gusa ivyo nakoze byo sibike abantu ndazi bazoguma baziko nari Che Guevara Che Guevara hari amajambo menshi yagiye avuga akiri muzima. Yavuga ati nubwo isi yo guhindura ariko nawe urafise ububasha bwo guhindura isi. Yanavuze kandi ati niba mu rugendo rw'ubuzima uriko atantambamye uri kugira umenye ko iyo nzira atayizogushikana. Che Guevara yagira ati nimba uri kurakora akazi atantambamye ubonamo, nimba uri kurondera amafaranga ukabona aguma yisuka atangorane nimwe umenye ko ivyo bintu ataho bizogushikana. Che Guevara yaravuze kandi ati ubuzima bw'umuntu burimwo inshuro amamiliyoni n'amamiliyoni y'ubutunzi bwose bw'abantu bari ku isi, bisigura ngo ubuzima nagahambaye kuko ngo ukiri muzima byose urashobora kubishikako. Yongera kandi ati amaherezo ku kintu runaka ashobora kuba intango y'ikindi kintu gikomeye kuri wewe. Che Guevara yaranavuze kandi ati uko bukeye abantu basokoza imishatsi yabo maze bakayigorora neza. Che Guevara yagira ati kujya umuntu avyuka agasokoza imishatsi niko yagomba kugorora umutima wiwe. Yarongeye kandi ati sigitigiri cy'ibiro by'inyama canke inshuro umuntu yagiye ku kiyaga vyerekana ko ari umutunzi, ahubwo igihambaye nuko umuntu aviyumvamwo muri we ndetse akaba ari umuntu w'umukozi. Ndugahe twa mugina.